Kia ora koutou. Kia ora koutou e ngā hapu, e ngā iwi o te motu e areare taringa mai nā. No mātou, te maringa nui, ki te whakahora i tēnei kaupapa, te Kaumātua Kapu Tī. Me tika ka mihi atu kia TumekeFM, kia Blueberry Corner hoki, ngā kaitau toko o tēnei kaupapa. Ko tēnei wāhanga, he wāhanga ki te whakanui i o tātou Kaumātua, o tātou kui a kuraua hoki. No reira, mai te pikto o tēnā kau, tēnei kāmihi, tēnei kāmihi, tēnei kāmihi ki a koutou katoa. Ko Tawera Rangi ahau, he uri no ngā iwi o Ngai Tūhoe ngā tiawa hoki.
Ko Ngaruahine tēnei, no Tūhoe te whakatohea te whānau apanui māua. Ko Ariana Poihipi Black tēnei, ko tā māua waiata e waiata tiana i tēnei rā. Ko Today I Started Loving You by Merle Haggard. Nō reira, areare taringa mai e te iwi, whakarono mai ki tō tātou reo ora o Tumeke FM 96.9. Today I started loving you again, and I'm right back where it really always been. I got over you just long enough to let my heartache mend. And then today I start loving you again. What a fool I was, don't think I could get by with only these few million years I've cried. I should have known the worst was yet to come, and the crying time for me had just begun. Well, today I start loving you again, and I'm right back where I really always been. I got over you just long enough to let my heart ignite, and then today I start loving you again. Well, today I start loving you again, and I'm right back where I really always been. I got over you just long enough to let my heart ache mend, and then today I start loving you again. Yes, so today I start loving you again.